Fiyora wa sukus Sin Suleiman shine mai sukus Allah shi ya bani ba mutum ba
Prince Suleiman mai sukus mutanen yau na gaishe ku
muna ta tashiwa